Garuke kugwaruka muri rusangi bemureka kwinetaga za mani kugira mugarura kenge munwe bangi oya gabanyige tabirira sara sana
tarumvisa abantu babipinga
bemureka kwinetaga za mani
yego kane inkuru iramaze iminsi mbona musana gira muri bisi Mama, hey, 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 hey. When I'm sana, get up, what it is?